Anyamara awira amene amangidwa komanso ndikuona kuti kukhopekwa ali ndi magazi mwaisanzo mukhoza kuona chikulu amene